Ki ngā hā kine kina I nei anei o tira ki te whutupōro ngai o, he mahi nui kei mua I te toparua me te topapū o ngā hauā fiofio hei enei rangi whakatānei. I te mea e whakatumatuma ana rāua ki ngā ōpango o te kapakahurangi. Kia Rieko, Ioane, rāua ko Sonny, Bill Williams. Ko Vince Aso, rāua ko Ngane Laumape, ngā pou takawainga o ngā hauā fiofio mo tēne o ngā tākaro. A ko tā rāua mahi he whakawahangu I etahi o ngā mokopūrongo o te whutupōro I a Williams rāua ko Ioane. Hei tā te kairau o ngā hauā fiofio a TJ Perenara, kei te kaha tōna whakapono, ka tāia e Aso rāua ko Laumape, te hou hou I te taka o te roi.
Sonny, I don't know if you shut Sonny down. He's a good player and he, regardless of how you sort of defend him, he finds ways to get around it. I think you more contain what he can do and hopefully push him into doing things he's not as comfortable doing. But Sonny's a great athlete and he's a very good player, so it's we as a team have a handful, not just Nans.
Hei te pōā pōpō, haurua I te whetu karaka, te wā tīmata, hauā fiofio kātoa e hoa mā praua me te pata.